One Vision GH, your best online news portal.
Every had the Shimama One Vision GH, you never saw for my winning aquaba, and was she shall soon could the birth of the Cassius Sabin, Sima Toto Dra, and the Atas and the Sabbath, a Panuconia Babenyan Safumu, and yes, in Konya, what am I doing? Semina Eba Betan War, but more than subscribing, I send out for France and Cabinomu Shabby, a brim with the idea dry, a dear Baba Sumwano, dear Demacotin Biabati and the same. Kanema mpenye John Dramani Mahama, EIU, wamo reporter, wamo debaye no, sabra meka saidiye enye, mpenye mfuo binu mwa wanatena wano mwini edi, mame Joyce, Bawa, Mukhtari, edi ya betu jase, hunhunyu wa muhu, mpusu wa muhu, kenke mkwa, enyu wa mwushe, wamdu wa mwu pemsoko, wamese Mahama, enyadi ya se obeti mye winia ba 2024, same NDC 4, epe niyo mudi ya anu mbe winia, wamo mfa ni pafufro emra, mane nye Mahama. Sanso ena be sanso ati se nsu tuto imu aso kware mampon enye nadmofo ni assembly fo ene na monten so e hwehwem ya mia hodoa ensu to a yiri fo manfo wo mo ni amanfo enya enkasasie chirechire wo mo kwan wo be fa so na atorenche bi amefu mo mu empofremu na posi ni panyini bi etu posi fo anketo afo so wo mo ye dikamfo nto wo mo ni medie tuo mu nto wo mo ba wo nyi we mfa mo mo ntoma no na ma ameye fidie enyi wo mo sanso ena be tie se ensu to papa bitu ni moto so ekọ adua bi mai apane akwọgbọ no so akunu mami bi nso so ene India manimu ni kunu so wano na padua ne amane breakfast na duane ode bre no no sene ntine twamu no nyada ne de di kan de bia ne duane ntine twamu nti ese de watimi ahwema me ne hwetro akunu ama akwakwadane awrahosam ebusua wei ene ensema sabre ensa kan ye de esomwo ewo wano Vision GH so, but more than subscribe na share na for friends and cabin no more shabby. What's some for? DC Poku Kongongo, but no champion. I was here, young to was saying, I can say in team no style, baby, young funding that away for the ASO. I was my influence on Munchia, Mwase, and for Emma, economic intelligence unity for the Sembia Baba Tuja, Womo HMO, EIU, Sandy, a Trinity, Efresa, a Kui, no more brana brand, Woma Taya, Shemu, a Wama, Maya, who draw one now, Woma She, a Titru, a far, a manually about 2 months and send no mine nini, and nothing so said that in the ABC, a Woma, a Kromono, Woma Taya, and Shemu, the bar, and Yendra, the back where the drum, or Woma, say Ghana, say, the Osha, a GDP, Nonia, the idea now, Womani. Afi ebenyini akwene nima niyema eni adane kakra ama yei. Na wamo report numuno adia bakuwa wamo kaye e wumunso enese. Akato ne bro na gana manofuwa mpenye mfuwe wamo jina akono ama etu aheni esi aheni foso kwa kwa to santa tuwa ba. Ama sabri wamo chile se mpenye se duo ni mtuo enye dinjina chile mponso aso. Wain eni ya kwa edon woni ya woni mujidiyo nso suwe beti mi atoto mamwini na edi ya maye wabra mfumsuwe bia kesibia ensheda emma hon nadia ye pedia fri woni ukro hono ubeti maye edi ya maye ntika bima minkabi akwa nso na gana fo akwa kwa to sante no matu waba eyi mampenyini enafe nso nipa wabe kwa kwa si wama nemu wabato mpesu ya kura wamo ewoso metile MP sinu nso edie na 2024 yi akakra enche ebedruho afi nche ba uye bibi anwa ye nintem yesi 2022 yi musese ibosome ina yeye tregu akwa kwa urafufurumu nitu wamuka se enche ba aya jidi na abatu wano edru wano mwa ye nimpefe se mami jen na nopoku ajimai wano ena kanema mpenyi asomfwe dramani atopi umumi yenu nuomba abe juna ese franke ukrafo edi ama NDC ama nukono na kwa ukua rodi nenehi asa odi saa mrewe wia nimfie na ano suwa wuko bie ma enye ye ehi atono nti nipa MPP dine babadie wamu nya mfama mfama ya akwa kwa jina alankasi neba umia entem saani yedi ye nimu nwo atesem ebi ano kurebe timi epi yomu dache na Mahama diye yi ena iya yi fuwa reporto no bae no wamo chese se NDC fuwa epe ni iye mua nyadi ya wombe timie nya 2024 abato ono gana fo ebe timia tu abana amu umwe wini. Nemu msu omu pesi ya duwe bi babe wini ambano ema pati nima power biemu dia. Yesu omu sesa wendi kula omu dine etu franka adia mama nukono. Saini pakrono nso ene kanema mpenyi John Dramani Mahama nti. So wombe timie wini dia jisu omu sesa papano. Eno ena hon sem ababa dane ensem bebre ewo kure mu enye de benefsin mu nyina de atudwa no yanua no yanua de di ka de adom dada na yi ayufo de yi ena aid edema kanema mpanya somfo edu amani atopi eye ma me Joyce Bawa Muktari wono ena nso de ababa tudwa se hwe ganafo wo mu nimo na de ekoso okure wo mu hupa mampanyi amba mu a wo obu no niema eya jensemu enye ma jensre pia wienti ya se wama huse 2024 dia ye tu abane dia NDC ni wama to dia manu mpo waditini yenu kwa mbejina wakura nani panka wakura na yebe to dia ma NDC niti anu dia ye kenke mkwa senye ye kebima minkebi babe drua batu anase babe drua anase akaka kranesi ye babe tua enye kuwa kwa hudwe bebre le gwanfo penyumfo choche urofu wa wama abin ewa amanyum ene saa political science lectures ni nyina empoye wo report ne de aba ebi wo ha e fa ebi wo ha utim se a de nkrofo ya ken de ken ebedi ampa so ya na ye adwuma nti nya ni nyina so ne ya na eye nokre nti we de so o ma beka aso o manum ne ye wo mo hene no o de aba betudwa yate ne mom empusu yen NDC fo ene empusu mampanyi dada mahama na se we num de yate abre wo dia imeni ya mkwa imbe mpye baby na uti pupua wabidi na report na die ba 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 uwe mweke ya nyo bine beba bekasa ube treni nina nti ya na die wamu ni mdiye koso na gana fonsu wehu die MPP abayi duwa makuwa kudu nti ensei MPP 4 NDC 4 nse seye seye mampenyi dada mama nebe kura franke ni mwa akuwa kwa wini 2024 abato nti ya na die EIU report ndi ya mbro siku tontu baby wamu nti ya mfanya juma nso ene nka wamu kutu na kwa wamu shete uzwa ento aswe ene mfanko nko pie mwa wa ense mfufro mwa ha ya wano version jiochi so ense mwa neguswa ya de ema wano na sabrei aswa kware mampu asante mante masambre ena fe nso kurono mpenye mfuwa nadmufuwa wama shasye enzo ya fie beto pao die shaase ya na ho mframa ebo kakra kakra obi na kan enzo ye nto asase so etopum ya na shaase ya se die be mframa nko se die a mframa dia mpantrudo na ebo fripo no so na twa ba fie na be ketafo ne ade ade na omo ho aka no se se a shaase eto etoto ya fie fie eto saa enteda na se enzo yi to ato mu saa wo kuro bi te se nkran so a amamfo adi abri nti se eto a eto na obi ye no homework last year etoye mama me bi ubeka ya no one ne bucket to akoda me say jama say 2 years we say 1 year no omo etike mu e prague mu a nsu otwe wo mo koye no em so wura fi makao nsu nsu ubeka ya sentiment me toye e ma na nkrofo bi etike mu private car bi ma na enu nsu ekọ ye nsu no omo hu ba bi a na epem ko no no omo kase wo mo to aso atwika na nsu onde car na ekọ e ma beka ya omo wuro grass ne ye se ne ye jina ha nsuo ne te akọ moni ba omso na nsuo no atwe ka datum a nipa be se nan ose num ka mu aya ye hu ba bi e fa ye no eno so so be ka maka wo nti atwere ntem ne die bebre ene ya na nsuo ni ni te a etoto ye nti asantema ntem assembly na shaase a wo mo ekọ ba bi aya na eta flade flade no ba bi nsuo yiri yiri fa amamfo no o ma shaase akọ ho no mu se mfum so bi ho a wo ma siesie wo hwe gota gota ya guso wani ehwe ne se ne a mayi susan ayi kwan atoh ya ani amamfo edan yachi susan atrafo ho ayi ya manamana atoto na won hwe nkatakata so we bobo amana na afa ba beda na owu atwede ei ebibrem ha ewo ye ne ewo me o wenye ba kunti da bia ye bre papa papa nti nadmofo ani assembly na sentiment masokore mampon womo so womo yo omo kakra ombetumi aye de aboa se mpenyi na yetu womo de omo tua enipa no nti so ye bibu aho why I was your wild version to your cinema modern subscriber and I send a full friends and cabin on Michel Bien Tosso. Now I am from Conco PMA and some full from Mo. Now, Director General Edema Ghana Police Service, COP Christian Tete Yohono, what the same beer to Ja A2 Apostle 4 Mo, Amo, Bamo, Majin Tete, we are more pass it out to Mosso, so I feel I'm more Bamo, Amo Condor that somebody pressing me that channel, Tia. Was say, I said, dear. Su obi tren nsa amwade se medofo je eye pa eye nenso so kai de tro kura kan de afa wo se wo mam e wo nhira eche wo je nti wo de ye afa afa ta afa kwa dwunwum se ei wo so wo ma ne de mu wo nhira wo eche wo kura wo je no nti wo je no no e ho no full stop be na wo ho nti otwa ni tia sa wa nto so asem se be wo bu be na eno na papa yi se prosi adwuma num no menu mienu a ye nye posi ni kura no obia kai se ebia uye adwuma bi na obia ye wadoye saa na nipa no ho atechi ma na se asem bia ba nipa kro ne se kwachene bra ana yi ne to miemfa no kwa ban mu enko no kwotri positive akukum eya wo wahwe yi a ubeyi wadwuma ne da wo doro na to nchen ama favoritism aba ama wahwe yi abe favor nipa no ma nipa a wani mo hwe no ena ne besi na nan wani beba ho so ne ati nipa a wani ma se no ho hwe akwakotuma na wanya aban ama ne nsu no ni mo hwe nti ade che de eye nanso esa ye fidie nti aso ye posi ni na ne Ghana man nyina eja ma chemeda asio eja ene ye beda wase nra do ye abe abasa ko mu ni mbo ho ehwe nti Ghana ye nya yonko fada so ye posi ni na de bia beten won sa diade a COP Christian tete ye honu se ebeda ne fidie ayiw ama wadwuma no de enke se se wo ye pa ma so mu man no ma ye bo aba so da ache no wa hwe ya wunya nti bo modra na twu ho efri achede bebre na we de ba na we de ba wo boapa wo yu fidie nipa wo ta ache wade bebre wo prosimu sa no sise wo obi kura wo hye suma se a wo di suma se dwade bi na kyena ye suma se beche na wo kura ya ye wo ye nti betima renge na ka se me boss se me mecho mre nti dwane esi he atesem ye te obekwo mbekwo na nokura bebre wo posifuo bi nimu frɛ wo mo nipa bi no webezi ah ye renge wo mo da mo mu dwane eh Commander Bedru ono omu nyina wetere wetere sam na omukọ baako pa bi awrengi akabọ omu alert omu dwane nti wanhwe yi asa niamma ne bebre no ene kofa asem kese ye eba efie bia mensem wom nsentroni bia no akopa no ewo wa hefa na ye ba bia no ye adwuma bia nanso ewo nipa no bi no nti wanhwe ye na ye posini na ma ade che ene ade gie wo ye che wo na wo gie ne ye che wo na wo gie a wadwuma no dati dati bi ne nkwa ebe etu betwa ntem eya futu ti ne bebwao ewusua one version je su ne bomo na subscribe na se na foforo nsanka bi no mhwe bi gana ntwom ne ntwa so ti fepo ya na fa to mfimfi ba bi a e na nsam ne atase de sebe se panuko nua ba benya nsafo mu e ne egusu a ye pem e de e ma wo no ye nkonko pie ma e wo ensam foforo mu owura yi e ne wonam wo wonam sa gargar sa ti moto so social media so busua na mpamcho ye de asemi fira ye de edom wo wonam sa gargar sa prum 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 to the motor so nsu oto mfra ma efa da bia meka se nsu oto atitru ene de ayremo etie no nipa no akasa no mi bebre agum zegura obi abo obi dua ene ba betie si ne so behu a amafo de no meda ma enye omoda obetie na ado ho akwaje nsu na anim ho hwe ntupa ba bi gina ufie na wo kwotrem na ye ubekwa kwa ohro ho adampam a nsu oto no wadade a ede eye nsu gina basra so dan na nim ho na ayira mo ni ade na wo de empapai na yenum kania na de hesum no mu ne ntonwiawi a wasim na akọ na wanya ne sa na ye wo meteka mu o na ka mu asantemantem be se mfie mienu ni enokra na nye nsuo bi ana na eto guess guess suku mu ho no enim ho pe edua ne pan ye se ka no so bra ene be hwe so ne kum papa no ekum dasi driver no ntu de ye osa wo teka mu masa ensi nkope ba bi nwa di ada watri moto suo na dua ne man oduru dua na se asete no ase obi ta ode tai abo na panyan ehwe nsu se gba moto no so grana na watoi anome wo ensie do nti nsu oto a emu ofutu bebra ye kanu ya no di bia tu kotodwem 58 years old man se kura won wo ne manwie ye ensu no so ye so ye toche ye be 2 hours na nya ye eya sa atete ujina bebi na dance bebi na nsu oto ne nteda ye o se me dia fam hwe ma me sa ti moto so medru sesi a hokora na nyen kwan so otro odonko akutwa so nti e papa yi wagya e hokko ye ma ya ko awujia ye ntoso ye nkonko wie e wo awade nkonko nte ba ko nsu mu India man mu na papa bi wose na yire enu aduane ma wose da bia na oba wonko anya da yenka na nkyene twa mu nzo ayenka he na wose da bia na yire yi aduane na nkyene twa mu wo ma na na pa aduane bi edi ye na se na nkyene wom na ode abufu hyew ebo ma mi se pu oto ho wansore bi o o waku no bo ho se ya no anu no wagye nani so nkyene twa waduane mu keke nti awade nye nipa ba akopɛ na ɛyɛsɛ ekɔgyade o saa na nye nipa ba akopɛ na ɛsɛ yɛfie hɔ adwuma nyinaa mɛma ne bebre ni maduane yɛsɛ yɛ mɛi kyerɛ ne tɛnase kyerɛ ne yɛ ma no bebre nsoso wɔmpene so da yɛ poma ne mpoma aso ɔtene ne ɔtie na mfofo asɛm one sore and a tosso and quiet be any menu crew need da. And you drew an old frab on tacoto restaurant, and you are not the best table, so I send you on and one with you. Nti wenka bema yi se wonso so che wo yiri tena se na no aye chire ne se ne ye to nchina e ma bebre ni maduane no anso ni mu nchine to ene die bebre e bi nso so be no anso so entrim story bi ase papa bi ne mfefo ba na wo fi a ne yire na nkwa no entina twa mu nti obo apa ey masa wo be die aduane she da na o je ntine no de piti mo se ye mama ntine na twa aduane mu oke ba kan bi ma se me yire enkwa no we die je se kwa abonti ko di na we die anim guase nso na ne yire na aduane na ngire twa mu dada o ene o she da na o de no de kro su ye kata na yire ne so okumpa no no okwa ba be siesie fie yie be ma we die kwa jiri wa bo ba na kunu nchi na twa da na paduane mu nti odi akwa adwuma wo kanhwe ya wo se emu no ne frae ni nyina kondem wo enka se kora nkyere nko a fo wa mu ama sese die waboba ne kunu posifo aba abeche papa no ewo india kuro no so awuzwe na sase bi sene faka se na ama na wi wutie ye ewo one version die ti so bo modern subscribe na se na foforo san ka bi no mu hwe bi wo somfo disipo ku kongongo bone champion na na abusua ma mu nyina mbo ani tie da masia enya ado
One Vision GH, your best online news portal.